ngakha nje umsuku ukuthi sibe isikole hleze ngifundise nalokubamba zona into
ngajabula kakhulu uma asebenzeke kanjalo
umsebenzi endlela zami kodwa ngomsebenzi sisawuqala ukuthi kanje
I'm going to go to the house.